haba vhathu vho wana huna vhathu vha swika he vha shumisa heyi ngoma yawe. Heyi ngoma ndi yone yo vhathu a vha pfhi ri khou amba uri vho vhuya vha swika ngei mapulani Lydenburg u ḓi wana huna vhathu vha swika he vha shumisa heiḽa ngoma, and then havhaḽa vhathu vha swika hone vha eḓela vha mbo ḓi thubiwa. Zwino hoyu gwama senga mukalaha hezwi a tshi khou enda a tshi thuba vho vhathu a mbo ḓi wanala uri shango ḽo thoma u khou ṋea ṅwana wawe ane a vha masie a musia ningei a tshi khou vhusa a fhirela phanḓa ene ṱali u khou itani u khou ḓiphina ngo i shumisa heyi ngoma yawe ine a khou enda a tshiladza ngayo vhathu.